ndakubaza ngo mbega gukora ama challenge indirimbo z'abaririmvy bukunguri iki
so ikintu bo nta bintu kora ko jewe ukuntu basinura narabitanguye ukuntu nta kintu mbona basi chatari novuga ngo kuko nta mahera ndabikuramwo ariko gusa ikintu ca mbere si kuvuga ngo na mahera tu haro nyene soare ncansokera arena
kora mu bishuga mami niko kazi kabo ka misi yose
ego ari
What's up guys in Zeko Mezineja and Anjita Mezineja ni Loki as a sacrum because I crazy media TV brand to camera to kubati yuku mgena Idi Elba. I'm sounds good error na gomanda wa sewe mutangule mgele subscribe kuri channel ya YouTube ya crazy media TV. Mgende kuri page ya Facebook. Honyele mtukuli kila na ibigani love you swabi hari. Lero unamusukaba tukwa bazanie umutumire kuru na musi tukie kugani liza. Ngibu sanzo tuyamuli deba ni Let It Talk. Nkosu kama tuwi kora. Ariko rero reka ntangure ndamuramutse hama agire ko anatwibwira bro ndakuramukije
ndakuramukije cyane oh okay gentwa Brian sinzi ko novuga rimwe gusa
ubuzima busanzwe Brian akora iki eh abantu bitwe ko aratukire kana rashika kumenya Brian mu buzima busanzwe ni monoki
yeah okay so Brian umunyeshuri ariko mpejeje ubunye sinovuga ni ndindiriye kubandanya nyene uratwa amashuri adahera yeah nyene kusubunda aho tu
Brian, tu vas voir avec les méditatives.
Merci beaucoup.
Les Canadiens d'Afrique qui t'ont annoncé que tu es venu à Brian. Brian a été avec vous, Brian. Nous, nous avons participé. Madimisi, bon appétit. Du challenge, tu es là. Tu vas aller dans les candidats. Va du poster. Ah, on devrait venir voir le poster. Mon gars, on va le poster. Il va du chambre. On va comment va. Ni yeye stratégie. Ukoresha ya kugira ngo ama video yawe ashobora kuba ashikira abaririmbyi bayaposte mu gihe abandi bavuga ko video zabo batazi posting.
So bo je ibintu bya challenge ndabikunda ukuntu kuri ico naco cyo kuvuga ibintu byo guposta hariho abona je arizo hora ndungika sinzi ikintu baraba baririmbye ahubwo baratubwira byatubwiye ibintu bashobora kuvuga ati challenge bangira ngo kugira ngo ndayiposte ndabibe nyene maybe nanje ahige bibabaza ugasangura koze ikintu ugasanga ni bagupostinze ariko nyene birangyohera nko kubahora babikora ahige hora ndabi nyinshi nyene nkumbona mbona bazipostinga ziwanje ariko gusa arizo usanganaje na kandi babya eh bikanamba bazasana nyene gusanganya bayipostinze kandi nabona ni nziza
ugasanganya bayipostinze akandi kabazo ndacaga fise nawe nyene sindaje kurenda cyari ku bintu bijyanye na challenge wavuze ko ari ibintu ukunda kuko ari ngi ushobora gusanga indirimbo yasohotse no munsi nkabona challenge uyikoze ejo bigufata umwanya nyene kugira ngo ushobore kuyibaruka yose
Yeah, kubera ko nyene ari ibintu nyene ubusanga wabikunze biba muri wowe ari kandi ugasanga iyo ndirimbo basi ona ko baravuga ati indirimbo izosohoka umunsi ununu ukaburi ready isohotse aba nayumvirije mbonye yo nemse time we mfise time ni ibintu hari umwanya munini sana kwa kurabona challenge nakantu kumwanya muto ntarabanye nahantu mbona ko ibintu ni bari ibintu binagoye tu ntafata nkakora mwanya mutonya amanka ndaga nkagakora fresh amanka karungika nyene gusa ahantu bigutwara umwanya nuko ushobora gukora ndashobora gukora nk'indire mugasanga ndayikoze nk'incuro zirenga nk'indwi zose mugabo umva nkuma na registra gusa nyene nkacangira nkaca ndaba nkaca nkabaza mu jama nyene iyi nyubona gute nguma mpindura ndayikora ndaha ndayikora ndaha nkaca mbwira umuntu ubona guti postiye yini ubona idomini yindi ivideo kugira ngo ariyo shobora gutanga ndayirungikira nko muri rimvyi eh kwa ko je ndayirungikira muri rimvyi ndayimurungikira nko kuri IG na WhatsApp yiyo niho je ndazirungikira ndayimurungikira hose ndayirungikira kuri IG maca nungikira nongera nkayimurungikira no kuri WhatsApp
birakora yara kubona amanimero y'abaririmvyi aya manimero y'abasta ni ibintu byoroshye kugira ngo shobora kuyaronka kugira ngo uyibarungikire
Ya nta nimebirigera ingora tungo mfa gukora iyo ndirimbo nawo naba ndayifise tubwo nyene ndayiyumviriye kuyironka keshi na mbona nta nimebirigera ingora kuronka eh benshi nyene bafise ariho nk'abajama nyene benshi usanga barabaririmbye abajama biwanje tuvugana sana ugasanga nyene barayifise cyangwa abandi bajama nyene babamenyesha makuru iki ugasanga nyene n'abantu nyene tuyagasana rero urumva iyo ndayikoze shatse nawe ndashobora kumubwira nkasanga yayimurungiki eh kandi uri mu bantu ba mbere batanguye kumbwira ntanguye kuzaraziba rugi
ako nawe utanguye kumena amabanga ako je nta nimero yo muri rimvyi mbafise ndagwa hano mbese rumva ariko bro. Kandi kuhaje kuri ibintu byiza. Hama Brianda kubaze. Iyo ukoze ziriya zigya challenge bakagupostinga. Nihe feedback uronka?
So feedback ndayironka kubera ko nkubunye haronka video usanga na imurungikiye yansanga Jesse nabonye ko ay postings. Ushobora kubona ugasanga jumanya nari niteze ko aza kuyipostinga ni ay postinze kubera kugumura aba kubera gupostinze iki nkabona nikawukiranye ngo nkaza mbona aheze nk'umwanya canke umunsi nkaza mbona nk'abajama ariko baranyandika eh man bariko bangira ama screenshot bandungikira ara aba man bagupostinze nyene acha eh baba twitse
kwita ko je challenge ahi
man narayikoze man sinzi ko ayiwoye I broke Kenyan Alvin. I broke WhatsApp. Seeds.
Alvin, you have to go posting. It's about how you
go. I'm going to show you how to cook. Man, I'm going to be very. I'm going to do a lot of challenge. You know, I'm going to do posting. Man, I'm going to be very clever. I'm going to be very clever. Was going to nine. I could say that okay. And it's a sana time long kira. Can the arrival on you too? Arrival on yeah, I've got fresh quay. I could say fresh. Got that idea. I posted the whole seeds. I
got quit there. I call a joy posting. I would do tingo about whom go about Chicago posting our cobra goose. No, no, I was your cora. It's ever coke. Then, but ever coke and alcohol. I was really a cora challenge. I got a job posting.
I'll go and to you. If you feel like you're not going to be able to do it, you're going to be able to do it. You're going to be able to do it. You're going to be
able to do it. You're going to be able to do it. You're going to be able to do it. You're going to be able to do it. You're going to be able to do
So icyo kibazo sinibaza yuko hari nk'umuntu iyo yarasanzwe atankunda canke iki ngo yo cangwa abona sindabizi neza me gusa je urambona barashobora guca bamvugisha yo muri uwo mwanya iki ugasanga turabivutse ko bya mbwa nito nta muntu nabona ngo yoshoboka kuri ibyo banye ngo ni kubera ko yampostinze sindabyibaza ko gusa nyene nk'aba abo uwo nyene yarasanzwe ari umujama wawe iki nibo mbora nyene dusanga nyene tuvugana gusa nyene hariho nk'abandi usanga nyene nk'ubunye hariho abahora banyandikira ugasanga nitwara tuvugana ntitwigira tuvugana n'umusi n'umwe nta nubona inzi kubera kubona nka Facebook usanga hari abantu benshi utaba nabo mutanavugana utanaziwe mbe kuna unafise nyene ngaho nkazibona nyene aranyandikiye ngaho ushobora kumva iyo video kuko yabibonye kuri Facebook kama WhatsApp iyo ngaho imurungikira urumva nibyo ni ibintu biba biryoshe tu
abica biherera ngaho fata hazi nyene umwana kiye merayen wow ndi kabisa yo gamalta biherera urumva nyene ngo urumva ngo yabonye video ngo ama video nyene ugacha ugenda
eh let's get home ngo ari giye yabashimye video nyene kandi sinibaza ko ucumwereka naho yoba ajukonye sinibaza ko ucumwereka nyene ko wamushoboke byatari kandi je sanze fise umugore urumva sino
eh ubizima usanzwe yose tukutubwira ko ubatse
eh duwatse gusa kubaka biratandukanya arabubaka abubakiye bagize mariage mugabo soon ngira bizoba tu
eh atari banga Gabriel afite imyaka ingahe
nanza ko ari banga kweri gusa nyene ndacari muto cyane
none abakobwa kari babanyegeza imyaka ubona uri umuhungu uri kunyegeza imyaka kubera bigire
kubera ko nkubonye ashora
ngo bati babura bakabo nawe
arazi gitumo ubonye ariyo nk'umuntu twari ko tumaze imisi tuvugana ica yumva ko ndurutama ngo usanga aciye nkatira avuga ati nyene nivyo
ibitama muri no misi nivyo bizigaye bikundwa ari vyo biharawe ahubwo gusa niyo waburi gitama kitagira amafaranga nta kigende
exactly marera aho nyene aho nyene urumva abatama sinzi ngira baba bariko barondera ko nyene ibintu vyugu natwe nyene ndi mu nzira nanje yo kuronka ibintu nk'ibi
buri ari kajya nkubwira inzira wo buri uko ndayibaza ahubwo nyine bajya kushaka kugenda n'ibikecuru bikuka nka yuko vyumva ko uri umwana bajya hava babifunga
eh ndavyo byoshika nyene bibaye uko nyene nico gituma nshobora kuba hari abansumba tugendana bumvise ati eh kumbe gusanga nyene ati agabanya kariro yo cyangwa ugasanga hari undi yari mutonya cyane yariko yumvira ko tungana agaca yumva ndamurege agaca eh agaca nkati
reka Brianda kubaje ko uvuze ati navyo nyene bibaho abahungu benshi muri kino gihe ba ko si benshi ntibamfunge abahungu bamwe bamwe surtout baba beje bamwe bitwa ngo baraganguze tu vois usanga afise akabebi ifunga ko nuruguruke curu nyene bimwe bimwe nibishuga mami we bazi ko ari iki cyo bagitera abajene muri kino gihe kwirukirinya abashuga mami
ivyo bintu rero igituma nibaza basi sikuvuga ngo mani nibaza
ko kandi wawe wewe ni iki cyo tuma ukundana n'umushuga mami ukumva ko nyene
mani ibintu by'abashuka mami antuka icyo babaronderera ko nibaza ko ari noti ni noti tuna kindi kintu nakime gishobora gituma umuntu umukecuru ashobora kugendana n'umujene kora ko usanga twebwe abajene vraiment ndavye benshi usanga nyene nta noti nyene usanga nyene umuntu abafise iki ego urafise zago nyene zigize mugabo hari ivyo byinshi ukeneye rero yuhuye na wa muntu kumbure afise amahera menshi ashobora rero kugutuma nawe rero na ukwaje ushobora kurondera nturondera wa mukecuru aho kurondera ziya noti nivyo beshi nyene nivyo nibaza tu nivyo naje mbona uko simbona ikintu mukecuru n'utwana twiza duhaye yes nibaza koko bari nk'akazi
nta rukundo ruba ruri mu kurumva ubushaka amahera we yagukunze mugaho ushaka amahera bivuze ngo ugiye kudandaza amasantima yawe umwereke ko yafite atayufisi kandi ne udandaze niyo body yawe n'sibyo
urazikiye sinibaza ko nuwo mukecuru yaba yagukunze ngo kubera abona usanzwe ungana n'abana biwe simbona ngo rukundo
ahubwo tukunze nyene none rega
sha sindavyibaza bafisa batawe none ko katugumana na cya gitama ciwe akaza kurondera so nawe hari ari ikintu ari karakurondera ko abashaka nyene guprofita muri uwo mwanya ngira ngo kumbure wa muzewe wadafise rero nawe nta rukundo gwa hatari wacu janga ukavuga ngo uwo muntu arankunze
njye ngo washatse amafaranga
nawe hari iki ndahika kurondera ko
none Brianda kubaje uvuze uti baba bashaka amahera kandi abajene nta mahera dufise oui c'est vrai na mera dufise ariko mu buzi bwose buhari bwo gukora imyuga yose iri ngaha mu Burundi ubana ubwo ari bwo bwe bari bakwiye kuronderamo amafaranga
oya gusa sinibaza yuko hari nk'umujene nawe ne yumvira ja ngaho ngo atero ico cuma cyangwa ngo agire yo sport avuga ngo je ngo target
reka ndabikubwire ariko ndakubwira Briaco hariho abatipe bakora gym kuva ku wa mbere gushika ku wundi wa mbere atangandika zibafise biriko abaryamye baruhutse bafise yo freshere bamota basaneze kata kindi kintu bakora vuze ngo ayo mahera bayakura mu bishuga mami niko kazi kabo ka misi yose
urazi ki ari ego byo shika sinzi sino bavugira bose mu gasi man je sinumva ko ari umuntu yogira sport ariko avuga afite target ico kintu man ngo ngo karondera ngo ngogira ngo kumugoroba nyene soire nca sokera arena ye ahantu nyene habazimvye kuko niwe wandi kwa niwe basanga ahantu nyene hameze fresh ko tusokera aho nyene eh ko ari aba
gora hazi naba basanga
ndahumva ndahumva nyene ari hano yo kujaya sifise migambi yo kujaga.
Tuzuvuga ko bangu basi bagenda arena bamota baba bagiye kwiga bashuga mami.
Nayo navuze sinavuze bose navuze hariyo ngira ngo navuze ati ngira ngo aboca basokera.
Abonze tugiyeyo nibisanzwe. Abonze bagiye Roma nibi ariko bajya bagangutse.
Eh, aho rero ni ubivuze ibyo bintu. Ibyo ni ubivuze. Ibyo ni ubivuze.
Ariko bavuze ati arateruye icuma gacyambara neza gacagenda arena canke n'ahandi. Ahandi hose twibaza ko baba bahari canke ahandi hose bavuga ko baba baronderera. Abatipe baba bacyaye none cyari bacyaye
sinibaza basi hariyo ngira ngo basi nkuko wowe ariko urabivuga yuko hari abatipe birirwa baryamye hama bagakora ego bagakora uwo mubiri hama gusa target bafise ari antuka nibaza ko ngira barahari sino biharira kuko nawe ndavyumva uko gusa nimba baronka izo noti none kandi bakaronka ico bashaka nta kibazo nibagire esprit kwe
ku ruhande rwawe wumva yuko atacu bitwaye
bwo man je kuri je biratwaye ikintu kuri je kubera ko je sino prefer umuntu yama mpa izo noti nyene ukonye kubera ko umwanya n'umwanya wapi kwe je byose na kubera ko je sinshaka umuntu yoguma mpa izo noti base akaguma azima kwe kumwanya n'umwanya ashobora kumenyereza ubuzima
bwo wabazikoreye
nakuzikorera wabazikoreye gute uruhe buryo rero nayo ibara
uko biri kwese ni turi abana uba wazikoreye none iyo relation iri hagati y'umuntu agusumba n'imyaka hafi na disi cyanke disi yo iranasanzwe usangangana na mama wawe ngo murasohokana ngo ngo mpamusohokana hehe wowe numva none ko muramubwiye mu kazi gusa
so ubwo rero nabwo nibaza ko ari uburaya rero mu bundi rero ibyo bica bikora indaya
nuno mwanya uragikati
sinzi ko ahubwo nawe babita indaya ngira ni abana numva ngo bamaraya ngira nabakuba ni ko bakobwa cyangwa ngira abahungu nabo ngira nabaparaya sinzi
hari umuhungu wo mu maraya
ntukwa nibaza ko ari abaparaya nciye mvuga ngira nabaparaya nawe kumva hari ibintu byama ngira nabo ngira nabaparaya
nawe nk'umuhungu ku ruhande rwawe kandi wavuze ati abajene turakenye ni ke kintu wabwira umuhungu no munsi atamera fise yagize ishure akinita akora ni ke kintu wamuhanura akwiye gukora kuko urumva ko ejo mwibara barashaka kugenda akabara n'umuntu amuhe amubwira ati reka ndakwihe inoti tubigenze gukena gutya kandi umva menganiza gusa umva menganiza ubuntu no kuvuga ati ni ngeso mbi wogerageza ukatubwira ni kiye kibi cyavyo cyo kuvyirinda n'inyungu ikibi cyavyo ni iki iyo uvyirinze naho inyungu zirimo nizi
so kwanza twebwe nyene nk'abantu babajene ikintu usanga umuntu yogerageza gakora no yo twogerageza basi tukaka kugaya kazi kora ko kugaya kazi nico kintu ca mbere gituma umuntu nyene uvuga ati akazi karakengeretse ukuntu ya ivyo nivyo bituma rero bitangura gutera n'ubukene ugatangura gutuma uyumvira ivyumviro nyene bibi sino vuga je no vuga ko no vyitwa ko ari bibi ya so nibaza ko umuntu yokora basi akazi kariko kose yo baronse kwera ko akazi kabikazana keza hama kumbure nta muntu amahera nayo yumaze kubona kuri ko wifiti uduhera naho twa bari dukenya twiwawe tuguhagije ntatwa sinibaza ko uja gushobokera wundi muntu aza kujana mu bindi ntubuzi yo yirigwa ntubuzi yagize yene wowe ubuza ngaho nye muja mu byo mujamwo ushaka kwakura ibindi bintu ya ntuka umaze ntoshura ubuzima
bwa sinibindi bintu bitagira amazina ushaka kwakura ingwara sasa ikigira kabiri gogo kamemo umuna gusunza imyaka nkiyo yose erega harimo
ya nubundi simbana mbona nyene nk'umuntu wo uri muhungu guma wakiri noti ya twebwe abantu twaremewe kuzitanga nyene burya abari mu akagaye tu
eh ayamo gutanga inoti
ngo nyene ni gutanga sha ni gutanga none simwe sitwe dukwa sitwe tugenda gukwa umva ega twa rimwe gutanga ni gutanga
ubonye nabahungu ngo basigaye babakwa
eh ari uzi
oya oya na wenzi mugabo basigaye ngo abadada bafite noti bakonga abahungu bamwe amwe dusigaye twumva ngo abadiaspora barabako ngo barongowe n'abadiaspora ivyo bintu navyo urumva
eh sha sinzi neza ko yari ko ngira ngo ni ibintu nyene bava kuvuga uko sinibaza ko kuko nyene umuntu umukobwa akaza gukumuntu
kuri yari kandakubwire wo kundana no mu diaspora reka ndakubaze urukundo rwawe no mu diaspora wawe umuntu mutabonana ngira ngo ahera namaze namaze mutabonana tutabeshanya wewe nuri mubakundi noti na
man ibyo bintu nacho nacho nta bintu mfise birebire gusa no bivuga ko gusa sinibaza nawe nimba hari arabizi from arabizi none nimba twa byose byo mba ndimwe ababizi reka nimba hari kweri
arabizi nimba irimwe ni wawundi ari ngaha iyo nimba uri kurashiramwe ni ya wawundi ari ngaha eh kuko ni wavanga anyatsa hava kubaza ngo ngujya ngo mu diaspora ngo yavuze ngo nawe
ashatana we yo yishikiri wawe cyarabwira umubwire uko nuvube guravutse we cyane
uramwihakaye
ese ndamwihakanye kandi
yamvuka umwihakana bria tubwire nkawewe uri muri relationship iri ara distance bimeze gute
so ana hari abantu bese bashobora kwibaza yuko ngo ukundana n'umuntu ari hafi yawe ngo niho nivyo vya fresh ngo kuruta basi ngo umuntu ayiko ego maybe nyene usanga ari ukuntu wo kumva umenga bizarre ukuntu ariko man umuntu yagukunda cyangwa kwizera ahari hose naco bitwaye kubera ko nujya mubana muri quartier mbere portail zirabana man ujya umuntu ashobora gukinira ibisanga bimwe akano gusaza mu mutwe ya njo gituma ibintu by'urukundo ni ibintu bigoye
ko umuntu mutari kumwe rurabaho vyukuri
eh ruraba
ko abahungu dukunda abahungu dukunda ibintu biboneka ano muhungu kugira gukunda niko babana kusa neza n'ama mutaravugana ariko umukobwa abanza kumviriza umukobwa n'amatwi umukobwa ataguhaye amatwi n'ashaka gukunda ataguhaye imanya ngo akumvirize birumvikana ko umukobwa muri kure mushaka gukunda nako ko umukobwa n'ikiyago none nawe kukunda ivyo ubona
sikuvuga ngo umuntu ngo akunda ngo ivyo ngo abona kora ko basi none umuntu iyo yuri muri relation n'umuntu sikuvuga yuko ngo mwa ega ni kurondera ubuzima ashobora kuja hariya kwekarondera ubuzima hariho hose urashobora kuba uri bujumbu rundi nawe ari ruguru ariko murakundana tu hari cyabahuje iyo distance yanyu sikuvuga ngo ni hari ikintu kiba cyabahuje tu nico gituma kandi rero mukundana urukundo kwafe ya
okay reka tuvyizere murumva yuko ku ruhande rwiwe abibayemwo neza cyane hama Brigade usaro n'abarangiza reka ndakubaze aje kugira ndakurondere ni kwera nabonye udu challenge tukaba ndavuga ati reka nzokurondere tubiganire ko kumbure urashaka n'abantu baza baragukwikirana nta muntu yoshima gukora ibintu bidafisa aho vya mushikana canke adafisa bavyereka uraza kubabwira ama social media yawe ukoresha ariko ndakubaza ngo mbega gukora ama challenge indirimbo z'abaririmvy bukunguriki
so ikintu bo nta bintu kora ko jewe ukuntu basinura narabitanguye ukuntu nta kintu mbona basi cyatari no vuga ngo kuko nta mahera ndabikuramwo ariko gusa ikintu ca mbere si kuvuga ngo na mahera tu hariyo gusa nkubunye hariyo umuririmvy abakurikiranwa n'abantu benshi nimba berry music nimba abamaze composting bose afise abafana biwe so yam postinze akurikiranwa n'ibihumbi n'ibihumbi abo baraza kumbona abo bambonye bagasoba bakambona mu yindi video bakambona n'indi akampostinga IG arashaka n'indi bakambona rero urumva ndashobora ndahakuranye n'abantu tubamenya ya ibintu nk'ivyo kuko na je hariyo nk'abantu tora duhura kuko barambona ama challenge tu tora duhura nanje nkabona ndiko ndabanka video yiwanje uko bampostinze niho ndaranka ca mbona uwundi mujama pose nkakunda kubona umpostinze ugasanga duhuye ahantu ndamunzu uyu yari benshi nyine tora duhura ukonye numva nanje ndashobora kuja nk'ahantu ugasanga nyine uwundi muntu nyine aramenye tu nk'uko kuko yambonye andi kandi bihora binashika kenshi nyine ariko gusa nibaza nk'abantu baba bamimaze mu imisi bimaze kubinjiza ikintu hariyo abo usanga bashobora kubarondera mu bintu bitandukanye ugasanga hariyo antuka nibaza ko hari abo biri hatu ya
nawe twizera yuko hazogira igihe kumbure bikakuriha mbega mwa muri hwa na social media canke ni abo bantu nyene muhura mukagenda muri nka ama opportunity agiye atandukanye kubera iyo visibility mama mufise
so sinibaza ko aya sinibaza ko ari iyo social media ikuriha kubera ko nibaza ahubwo nibaza nk'ubunye umuntu ashobora gushaka kugira ego bashora kubera ko urabona n'indirimbo iyo bayikoreye challenge afite ikindi kintu ibiri kirungu umva ibiri kira iguma bariko barayikora n'abantu babona ko iyo ndirimbo nyene iri hit iki bariko barayikora abantu benshi ivyo navyo birafite ico vyungura ya rero antuka nibaza yuko natwe nkatwebwe tubadugira ivyo vya challenge nibaza nk'umunsi hariyo umwanya ushobora kuza nk'umuntu akavuga toke umuntu barakunda kumpostinga canke iki arazwi yamenyekanye barashobora kuba ko bamaze kugufollowinga ari abantu benshi bakagukurikirana birashika nyene so ugasanga urikuragira ama publicity nyene y'ibintu nawe n'amahera nyene uronka nyene tu
muhira bagutwenga bakavuga ati ah ivyo bintu uriko urakora n'akamaro iki
sha wapi kwe jena ntavyo barambwira nkuko nta muntu arambwira uko kuko jena ari abantu bakunda kunyinjirira cyane ibintu by'ubuzima bw'iwanje nyine wo rero bo ego ndapostinga nkashira nko kuri iyo nashyize kuri stati babona nyene babiravye ariko ntacyo bavuga tu babona nyene ko ari ibintu basi nk'ivyo bibaza ngo baba ariko barabitaho ngo ama challenge babona basi ni gufata indirimbo nkuko nyene no bandi ko ndirimbira aho mu cyandiko nditambira ni ibintu bisanzwe tu
eh ani sawa rova komira iwawe bitamubangamira turangiza rero reka ndagusabe nimba hari akajambo ofise ushaka kubwira abantu bari badukurikiye ubwire ko nababwirana social media zawe ukoresha bashaka kugurukiranirako kandi nizere yuko baje gusangana ibintu bishasha batatuza bavuge ngo mbe wa muntu twabona kuri Crazy Media TV.
Yeah. So jewe akajambo ka kwanza notangura kwashimira cyane cyane wowe nyene wanyumviriye mwanyumviye kuri no ya mwanyumviriye ndaza kumbe hari abandi mwari no kubwiye ndabishimye. So ikintu no kwisabira cyane cyane ba bankurikirana nko kuri IG wanje ni Alibria. Facebook iteka Bria Alibria ya nizo social media cyane cyane nizo nizo nkoresha cyane mba zoni zongoresha ama ndakengurutse kuri umanya nyene tumwa ama yego bantu badukurikiranye ndabakunda cyane.
So guys, reka ndabashimira nawe mwari mwadukurikiranye kuva ku minota wa mbere gushika muri kano kanya. Rero ngera rwanda yibutsa ngo muri gwa rukundo nyene mwire subscribe mudushigikire mwene kuri page ya Facebook mudufollowinge mba wakunze ikiganiro cyacu shireko like na share. So guys, ciao.